You know, guys, this is Reddy J. 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 We make a music, 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 music. The face that I made you, I feel my wrath repressed. Status of my soul, my heart depressed. Every day, every night, I think about my breast. You are my only lover in this place. Drunk in love, Beyonce could pray up a dress. Diga kalanchi gondi in and in my color craze. Koko ma wasinta karekita nzupanga manyas. De undi uze ngadi aliposo win ankaz. Kudindi ziwendi ya uze so anga ankaz. Diga kalandi iwe mahopu wa alimazi. Tima konta kuyena ndi amuna aromase. Oti akandi kwilantima uzikalabansi. Nasi ya kuyenta pano ntili muchikazi. Musandi pase bise ndi kuyente la zanga. Tapeza mamuna hoja azipanga so zanga. Osandi pasa pise, life ya baise. Mahobu ndi natata koma mwewe ndi mafila. Mahobu ndi ambili koma sindi labadila. Sindi labadila. Osandi pasa pise, life ya baise. Mahobu ndi natata koma mwewe ndi mafila. Mahobu ndi ambili koma sindi labadila. Sindi labadila. I'm so fly, ngati ndege koma yopanda visa. Magezo banda dola ndi amene ndi malisa. Sindi funa kukakala nchikondi cha China. Hine ndine wina ndi makonda cha makezana. Osa mango kali la kukangana kulizana. Katika gai kama looks kana wela zana. Kanango ti iwe ndi ine ti malizana. Kandi uza maine kakuona kupambana. Kama nukila ball, kadi sweet banana. As a queen and a king, Isabelle kamwana. Koone kabondi nkobe za tuzo fanana. Kazi za chena, hizi za chena. Tita machana, tiku vala zo fanana. Tiku kondana, tiku kondana. Zomwe ndika funa, osa dizina, za China. Osa ndipa sabize, life ya baize. Mahobu ndi natata koma mwewe ndi mafila. Mahobu ndi ambili koma sindi labadila. Sindi labadila. Osa ndipa sabize, life ya baize. Mahobu ndi natata koma mwewe ndi mafila. Mahobu ndi ambili koma sindi labadila. Sindi labadila. Life ya baise, mahobu ndi natata koma mwewe ndi mafila. Mahobu ndi ambili koma sindi labadila. Sindi labadila. Osa ndi pasa bise, life ya baise. Mahobu ndi natata koma mwewe ndi mafila. Mahobu ndi ambili koma sindi labadila. Sindi labadila. Osa ndi pasa bise, life ya baise. Mahobu ndi natata koma mwewe ndi mafila. Mahobu ndi ambili koma sindi labadila. Sindi labadila. Osa ndipa sabise, life ya baise. Mahobu ndi natata koma mwewe ndi mafila. Mahobu ndi ambili koma sindi labadila. Sindi labadila.